kuba kora cyoshi inogwe kuba sanjwe zaba macho kibura